Hoi anora ki ngā hākinukina o tira ki te futu pōro. Ko Tamati Ellison o Ngāi Tahu te kaiako matua tuarua I ngā whatu moana atu I te tau 2024. Kātahi anō tēnei kapa ngaio o tautahi waitaha, ka pānui mai I ngā ingoa o te hunga, ka whakakapi ake I te tūranga o Scott Robertson me ōna hoa. Ā, ko Rob Penny te kaiako matua, ko Ellison tana tuarua. Hei tā Ellison e hī kaka ana ia ke eke panuku tonu. Te kapa pango me te whero, a neira te pūrongo a Kruze Tangira.
Tata atu ana ki taha tū o te rangi. Piki tūranga aki ana a Tamati Ellison.
I've met him a number of times in Japan. A few good battles with NTT up there and the side he used to coach. And he's a top man, so looking forward to working with him next year for sure.
Ko Rob Penny te kaiko matua o te kapa, heke I te rua te koutou o Hapani. No o tautahi tonu, ā e ai ki a Tamati, he wā whakahirahira, engari me koke whakamua.
There's definitely excitement. You've got to be excited to be working here. Next year seems like 10 years away though. The focus is definitely right here.
Ka toru tau a Ellison ki te tūranga kaiko tuarua o te kapa whatu moana. Hei tā te toihau o te kapa, he menui ki a rātou te noho tonu mai a Tamati.
I think we're really, really proud of this group and the way they've all grown significantly over the last year or two. And Tams himself is a very special human.
Me te aha kāuri I ko atu I te hononga o Ellison me ngā kaitākoro.
Really good relationship with players and other coaches and staff. We're stoked to have him here as well.
Aha ko koi a te kaiko tuarua ko te tūranga matua tana e whai nei.
Oh, in the future, yeah, I'd love to head coach a rugby team for sure.
Hei te rāharoe ka whakanga rātou I te whiringa whānui ki Fijian Indroa. Kruze Tangira, te karere.